chalenzi kipimo chalenzi kipimo numva ukunda birenzi kipimo chalenzi kipimo imisi irahita urukundo ngo ntiruhita dutangira buhoro buhoro tukagera kure Ngira kukubona bigishimo Shaka kukumenya kumenya Zakuba hafi ndarahiye Zagukunda kubikora Urankunda nkatuza Nagukunda nkutazongera kukubona Nagukunda nkutazongera kukubona Mbega ibyishimo Mbega umunezero
Come on.